muri politiki naho mugihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye adahengeshanya kuvuga ko imihari yitwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi ko ariyo igisibije mukuraza rubunda abarundi Fondation Bene Burundi batunga gatoke ugwaruka gwimbonera kure ko ariyo rugisibije rufadikanije na bamwe mu nzego z'umutekano inkuru tubaza Audace Kaburo
nkuko bivugwa na Fondation Bene Burundi ngo imbere yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abandanya kwemeza abarundi n'amakungu ko imirwi nka Red Tabara irwanya leta y'u Burundi ikoresheje umuheto ariyo ibica bigacika mu kubuza abarundi amahoro n'akarere u Burundi buherereyemo umukuru w'igihugu cy'u Burundi akagira ko yemanga ko iyo migwi ari iterabwoba Fondation Bene Burundi bavuga ko Evariste Ndayishimiye imbere yuko atandukira iyindi migwi ayita iterabwoba yarakwiye kubanza kurwanya umugwi imbonerakure ubarizwa mu mugambwe iwiwe wo amakungu amaze kwemeza ko ari umugwi w'iterabwoba bafatiye ku mabi ukorera abarundi cane cane kuva mu mwaka 2015 inyuma yo kuva ikiriba Ondesi mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aho izo mbonerakure zaherewe inyigisho zo kwica urw'agashinyaguro wese atarabwa ryiza n'ubutegetsi bwa Gitega Fondation Bene Burundi bakagaruka kuri ayo mabi akogwa n'ubwo gwaruka nko guturiza ivyuma bishushe ku magara gufata ku nguvu abigemeye n'abakenyezi hamwe n'ubundi bubisha butagira izina bibandanya bikorerwa bafashwe bagirizwa kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza udasize inyuma n'abandi barundi bahorikiye mu migambwe itandukanye itavuga rumwe na leta y'u Burundi Fondation Bene Burundi bagasozera basaba ubutungane kuri abo bose babandanya gukorerwa amabi n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD bakavunira akagohe abajejwe intwaro mwa kino gihe kwikubita agashi bagahagarika ubwo bubisha bongere baganire n'uwo wese badahuza ivyumviro kugira amahoro nyayo asubire asasagare mu bose rimwe maze u Burundi busubire kuba igihugu c'amata n'ubuki
Audace Kaburo urakenuye abaganda gugwa abicwa n'abazira ubusa babandanya kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi nayo Ndayishimiye Varisito arongoye u Burundi we akaba yaje asongera isibe kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu nkuko uwasiza mwimitse yabikora ivyo bigashikirizwa n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi Vitanshimimana arongoye Runani Foske akabona ko ayo mabi yibonekeza mu Burundi kuva intwaro ya CNDD FDD igishika ku butegetsi tumukurikira
kuva intwaro ya Evariste Ndayishimiye itangwe mu mwaka w'2020 byaragaragaye yuko ibyerekeye agateka kazina muntu aho kwisununura byateye byunyuka byarunyutse mu buryo butandukanye kubera turavye abagandagurwa tukaraba ababoherwa ubusa tukaraba na cyane cyane abanyuruzwa ibitigiri byaraduze ku rugero rutangaje ico twibaza kubituma abanyuruzwa baguma bagwira nuko ubwa mbere na mbere hoho ingendo ya Evariste Ndayishimiye yaje ibandanya ingendo yari isanzwe ihari ku intwaro ya Petero Nkurunziza aho kunyuruza abanyagihugu na cyane cyane batavuga rumwe n'umugambwe CNDD FDD yari yabaye ishingiro ry'intwaro ya Petero Nkurunziza ibyo rero icyo babikorera kandi n'ubu bakibandanye babikorera nuko ubwa mbere bwo bwa ruguhama abatavuga rumwe n'uwo mugambwe uri ku butegetsi hanyuma ubugira kabiri bikaba ukurondera gutera ubwoba no gutera intuntu mu banyagihugu kugira ngo benshi batebe bishikane benshi batebe bavuge bati nta saganizo tugifise reka twemere dukinyizwe reka twemere tubyinire dutambire uwo mugambwe uri ku butegetsi naho bo turenganya naho bo dupfunga naho bo dukorera ibibi by'ubwoko bwose reka tubakurikire twe rero twibaza yuko ari muri iyo ntumbero abakora ubu bwicanyi abanyuruza abanyagihugu babandanya babikora kugira ngo babatere ubwoba hanyuma ntihagire n'usubira kujyogora
kubw'uyu aharanira agateka kazina muntu akabona ko hakugabanuka abanyuruzwa ahubwo baguma biyongera kubera akagwikamye kabikora ariko kandi nyene ahubwo ubu gafise inguvu n'ubu nyene Vitanshimira Imana
hanyuma ikigira gatatu nibaza yuko gisigura cyane igituma abanyuruzwa baguma bagwira nuko abarikora akangwe kabikora kagumye ari ka kandi mbere karanakomejwe kubera yuko kuva aho abanyagihugu bahere basemerera amashyirahamwe agasemerera amakunga agasemerera nta n'umwe arigira hanigwa kuba yanyuruje umurundi nkamwe ne wabo ibyo rero uko kudahana mbere wanashaka uko kuba intwaro yo nyene ubwayo ishingiye kuri uwo mugambi w'iterabwoba aho abakora ibyo byaha benshi banamenyekana bakadomwa ku rutoki mugabo ntagiye n'umwe akurikiranwa biratuma uwo mugambi udaheza ngo uhagarare ikizotuma rero uwo mugambi uzotuba gahagarara nuko bamwe bamwe na cyane cyane bubari imbere mu barongoye abandi bazotuba akadomwa ku rutoke na cyane cyane biciye mu butungane mpuzamakungu kuko turabona yuko ubutungane bwo mu gihugu bwobwo bubiraba bukaraba hirya bubikora ko bugasha kuko n'imanza zisanzwe n'imanza zibayabaye ntibushobora kuzica mbe ndaretse kwitika kujya gukurikirana bamwe bamwe mu bari mu iperereza mu bari mu batwara igipolisi cyangwa igisirikare bageze ayo mabi yo kunyuruza abanyagihugu ariko bitewe bitebuke nta joro ridaca ibintu bizotera bihinduke umunsi uri izina abakoze ayo maroregwa bakubitwe intahe mu gahanga hanyuma ababuze abatotejwe baheze biruhutse baronke n'ishumbusho
Shimirimana Vital arongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi Foske mu vy'intwari bereye naho barashima intambwe leta y'u Burundi irikiratera mu bijanye n'ubutare n'agataka mu Burundi ivyo bishikirizwa n'umukuru w'umugambwe APDR ucuditse n'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi banza witonde Gabriel arongoye uwo mugambwe akavuga ko bakenguruka ingingo iheruka gufatwa n'inama nshikiranganji yo guhagarika amasezerano hagati y'ishirahamwe BM yimba ubutare hamwe na leta y'u Burundi undi tumukurikira
mugambwa pedere twarabonye ko inama shikanganye heruka yahagati shiramwe BMM yageje kwimba ubutare bwa Nikeli Musongati hamwe no kubundi butare bifite burimo hamwe no kubasaba ko namashantiye batwaye yogaruka twa bwa mbere twarabishiye kuko turavye imyaka yari hehe iyo shiramwe rihawe gobasha bwo gupima kandi giye baha ayo mashirahamwe ngo bubasha ayo makontra ndetse n'andi mashirahamwe nk'ayo kwimba imyaka yo gukora imyaga nkuba batubwira bati Uburundi bugiye gutuburura bugiye koroherwa ubuza bw'abanyagihugu buzokoroha ariko nta kashuti yo guhezura umunsi mugambo ya pedere turabona bivuye mu ibyo bintu ahubwo Uburundi banayembwa akamadeni abarundi batubikubavura tukabona yuko rero byari biteye isoni tugashima iyo ntambwe yatewe na leta y'u Burundi ahubwo mbere twe tukagenda ko dusaba ko n'ayandi mashirahamwe bimaze kugaragara ko ataco ashoboye ayo mashirahamwe yahagarikwa rigahabwa abandi ariko rero ubwo bimeze uko twebwe turibaza umugambwe wa PD kuko amakontra mwe nayo abayemwo ni ngombwa aba ari imigwi itandukanye n'abarundi barajyamwo baserukira imigwi itandukanye barabishyirwa mu ngiro ryayo ariko nta munsi n'umwe hari bigere bavuga yuko iryo shirahamwe ataryo rishoboye kugira ngo batangure kuvuga leta ati iri shirahamwe niko ribaheza amasezerano ibyo rero birateye amakenga tukabona ko n'abarundi nk'abari mu byo bintu nabo nyine bohanwa bagahanwa kugira ngo bibere akarurira abandi bose barungikwa muri mwene ibyo bikorwa hamba rero turasaba ko n'iyo cyangwa igihe cyo kuzotanga ayandi masezerano ku ndi shirahamwe ko bamwe bwitonze ntangere budasanzwe bakaraba ko iryo shirahamwe rishobora gutanga ingwati ikwiye yerekana yuko by'ukuri nabo twari amayishansiyo ntagaruke ariko ingwati hari ikwiye batanze hamba rero n'abarundi bajya mu gukurikirana ibyo bintu ku munsi bagakurikirana ishyirwa mu ngiro ryayo kuko bazi barekana ko iyo shirahamwe rishoboye cyane ridashoboye ariko muri rusange turashima rero uyu murindi leta wazanye wo gukurikirana abantu bose bagiye bahabwa amakontra y'ibi cyangwa ibiriya ko tubona yuko n'abifise uno munsi bagiye kuza bari kubitagasha
Gabriel banza witonde arongoye umugambwe APDR wegamiye ubutegetsi bwa Gitega umutekano muke urabandanya kwibonekeza mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda ni muri Repubulika yani intwaro rusangi ya Kongo nimugiye uruja n'uruza rubandanya kwibonekeza muri iyo kambi ibisa no guhonyanga agateka k'impunzi impunzi kubgawo ngo ibibera mu ikambi y'impunzi ya Rusenda amakungu arorera naho byakabaye ku mpunzi zo mu makambi hafi nka yose ku isi Metusera Ntwituke
Ngo twabyiganiwe n'impunzi muri yo kambi ya Rusenda kuri wa mbere itari kimwe mu nyonyo atagombye ko amazina yawe yumvikana ku mvuzo umutekano wabo ngo baratekewe n'ubwoba no kubona ishami rya Oni gita ku mpunzi ku isi heshisera ikomeje kwica amatwi ku kibazo cy'umutekano w'impunzi aho izo mpunzi zitagisohoka ikambi ngo zijye mu ndimo aho zisanzwe zizika uburaro n'uburamuko mu mirima yazo iri mu majyaruguru y'ikambi ya Rusenda aho ni mu gihe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere hazindutse hibonekeza izindi mpunzi zo mu bwoko bw'abafuriru n'abanyamurenge zimanuka zinyura muri iyo kambi n'intundurika ku mitwe izo mpunzi zimanuka ziva mu misozi zikavuga ko ubwicanyi bubandanya kwiyongera ariyo mpamvu n'abari barahungiye mu myonga bataye bagahunga izo mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda zikavuga ko iyo zigiye mu ndimo zisabuka zazengurutswe n'abantu bitwaje ibigwanisho bamwe barakubitwa abandi bakanyuruzwa abakenyezi bagafashwa ku nguvu hakaba hari n'abandi banyuruzwa amazima yongo ngo umutekano bari bazi ko baronse wamaze umwanya urumero mara aho mu gitondo nyene cyo kuri uyu wa mbere abantu batatu batamenyekanye ko ari impunzi canke abene gihugu banyuruzwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu bigazi biri mu isoko bita Gatonto sikure ni kambi y'impunzi ya Rusenda aho abari mu ndimo bose bahavuye bahamagarana barashwiragira birukanga bamanuka izo mpunzi zikaba zabwiye uruganda rwacu ko naho izo ntambara zitobahitana inzara yo ntigiye kubasiga bagasaba amashyirahamwe ajejwe impunzi ku isi hamwe na leta ya Congo gutunganya ikibazo cy'umutekano w'impunzi bo bisabira gukurwa muri icyo kibanza kuko ngo batakizera umutekano w'igisirikare cya Congo FRDC kuko ngo aribo basanzwe banafata iya mbere mu guhungabanya umutekano nk'uko babibonye mu gihe gishize kuguserukira ikambi y'impunzi ya Rusenda Bwana Bishemeye Jimmy nawe aremeza ko atamutekano uri mu ikambi ahubwo agahamagara impunzi kutaduga mu ndimo muri iyi minsi icyo kibazo cy'umutekano kiraje ishinga abene gihugu ba mu karere ka Groupema y'abarara ya ruguru nabo nyene bakaba batekewe n'ubwoba inyuma yo kubona igikosi cy'abasirikare b'igihugu FRDC bita aba androide ari nabo baheruka kugandagura umunyagihugu wabo kirungitswe gukorera muri ako karere ka Rusenda berekana amakenga yabo ku mwami wabo Bwana Wironja Matimano Juma Sibatwa akaba yabwiye ko ariko aragerageza gusaba inzego zo hejuru ngo zikure abo basirikare muri ako karere ariko ngo bamwishyura ko ariko rutonde rwa leta ya Congo ariko bariko baragerageza kuraba ingene botunga icyo kibazo cy'umutekano muri ako karere ni mu gihe abasirikare bari basanzwe bacongereye umutekano muri ako karere bagiye kurungikwa ibaraka amwomenya ko bamwe banyegego warembe bo muri Groupema y'abaraya ruguru bamaze kwakirwa nk'impunzi mu makambi ya Tanzania kuva izo ntureka zitanguye indwi zitatu zirashize twamenyesha kandi ko kuva intureka zitangura muri ako karere atanama n'imwe irakoranwa n'inzego z'umutekano w'ikambi cyangwa amashyirahamwe akorera muri iyo kambi y'impunzi ya Rusenda yo kuremesha izo mpunzi cyane ngo ishikirize uko izo mpunzi kwifata muri bino bihe bitoroshye impunzi zisigaye zirara ntibuca ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka Metusera Ntwituke muri Republika Iharanira Rusangi ya Congo Kivu ya Majyepfo
Metusera Ntwituke nawe ndagushimire ngo nugusuzugura abarundi kuba leta y'u Burundi yateye umukono ku masezerano ari kurira abarundi kuja gukora akazi ko mu nzu mu bihugu vya Asia ivyo bivugwa n'umufasoni Hose Hakizimana ivyo akaba bivuga inyuma yaho leta yemeje kumugaragaro ko yasinye kuri ayo masezerano mu ntumbero yo koroheza abarundi bahora baja gukora ako kazi muri ivyo bihugu bihugu baciye mu kinywabi ivyatuma bahurirayo n'ingorane nyinshi. Inkuru ya Audace Kaburo.
Mu gihe abaserukira leta y'u Burundi bemeza ko ayo masezerano baheruka gusinyiranira na kimwe mu bihugu byahora byakira abarundi baje kwisumamwe muri ivyo bihugu byo ku mugabane wa Aziya baciye mu kinywabi ubu bagiye koroherwa mbere n'igihugu kikahungukira. Roza Hakizimana we anegura ivyo byakozwe na leta y'u Burundi ko ari agasuzuguro kadasanzwe ku Barundi, kuko ibindi bihugu bisinya amasezerano yo guhanahana abakozi b'incabwenge canke abanyeshuri baje kwiga mu bindi bihugu atari abaje gukora akazi k'ubuyaya no mu gikoni.
Abandi barondera amabuse ku bantu bahejeje amayimanite kugira bagende bige bige ubuhinga bige n'amashuri maremare nabo baje kurungika abantu batinze ngo nibagende kubera ababoyi n'abayaya. Kubera iki? Uko no gusuzugura Abarundi kw'Abarundi bacu baje gukora ubuzi bw'ububoyi n'ubuyaya mu bindi bihugu, boshobora gukora ibindi bintu birenge yeye ngaha cange bakakora mu maproje y'Abarundi ngaho mu gihugu bakaronga ubuzi babuhawe ni leta. Mugabo ntibaja gusuzugura Abarundi ngo bafashe Abarundi ku muntu atize ngo nagende gukora ubuyaya n'ububoyi mu kindi gihugu, nta n'isoni bibatera.
Uwo yahoze ari umushingamateka agahanura leta y'u Burundi kutabandanya ishira Abarundi mu buja butandukanye, ahubwo nyabuna abo bategetsi bahindura ingendo bagwiza ubuzi maze Abarundi baronke icyo bakorera mu gihugu babone kwiteza imbere.
Uko no gusuzugura cyane Abarundi kandi ibyo CNDD FDD ikora ntazogera igihe Abarundi bonyine bayishuze ayo mabiri kurakora. Abarundi rero barakwiye kumva ko batogenda kuja kuba abayaya n'ababoyi, ahubwo ubuzi baja gukora na jewe no utanga kazi mu Burundi kandi ako kazi kakabagirira akamaro. Nibadeke kuru gukoresha ubwo bujuju ngo bemere babagire ababoyi n'abayaya n'akamara maza ibyo bintu.
Tubibutse ko Abarundi batari bake cyane cyane abigeme n'abakenyezi bagenda gukora akazi ko mu nzu mu bihugu bya Aziya bahurirayo n'ingorane zitari nke nko gufatwa ku nguvu n'abashebuja, gusinzikarizwa ubuzima mu buryo butandukanye udasize inyuma no kwakwa ubuzima bwabo.